Daifa, ambaye Her Excellency the First Lady, amepokea.
Akia na maana na Wakenya wote walio mbalimbali. Tusherekee dakika chache kisha tuweze kuwa na sherehe ya kuwatunuku washindi na kuwatunukia zawadi zao pamoja na shahada.